tū nā toa o tāmaku ki te tona mō ngā mahi tūkino me te whānako. I huitahi te hapori whānui no Papakura, ai reira hoki tā mātou, kairi puata a Lia te whata. O te ruanāke kia whakawhiti atu tātou ki aia. Lia, he hana nawe kai a rātou.
Tēnā koe tāroi o tira, tēnā koutou katoa e te iwi whānui. Ai, kei te awangawanga etahi kaipakehi ki tāmaki ki te tonga nei, mō ngā taihara ki roto i te rohe nei. Nā, kua whakarōpungia etahi, Māori mai, Iniana mai, Pākehā mai, ki te whairongoa mō tēnei mate nui. Ko ngā kupu whakatūpato ki ngā kaimā takitaki, he kino pea etahi o ngā pikitia e whai ake nei. Katu whera tonu ia Nanu Patel tōna toa ki Papakura, ahakoa tōna mataku me te korenga o tanga.
December after that, or anything about to go off, you escape, or somebody gonna come in.
I te whiringa ārangi ka pahure nei i haupatua te whānau Patel. Ā, he mamai nui i pā atu ki a rātou. E whā marama kua hipa, ā kaore rātou i te mōhio mēnā kei te wātea tangata hara.
But things happen, I have to drink pressure tablet every day. They don't even tell me what's going on within. Those guys came in and, damaged me and my wife and my kids, but we never heard from police.
He mana i whakamōhio atu rātou ki te whānau Patel i mauhere a ngā kaihara i te 28 o whiringa ārangi. Ā, whai muri tērā, i tūtaki anō rātou i te whānau.
I'm here today because of this fella here. Haramai. He's been my local shopkeeper down at Opaheke in Papakura here for the last 27 years.
Ko te rōputau hokohoko o te tonga o Tāmaki Makaurau tērā e tautoko ana i a Patel.
We're just saying call to this crime in our shops, support our retailers. You know, they're just doing a job like everyone else.
Ko tā rātou, kaore he hua o te tatari ki te kāwanatanga ki ngā prihimana rānei. Ai whai urupare ana rātou ki wāhi kē atu.
We attend a lot of meetings, political and police events, and happens is getting worse. So
same thing, so we want to do something that's different.
He tuatahi tanga te whakatūtua hapori ki te aiterangi nei, ā ko te manako nui, kia panonitia ngā huatanga mahi mō ngā kaimahi hokohoko ki te tonga o Tāmaki. E ai ki ngā tāngata i mauheretia, e hara i a rātou te he. Ka tua nō rātou ki te kōti o Manukau, hei te 24 o Haratua.